gaje unwa to babu na kati
kai
babu na data
wayo
sake wanke hannu
eh mana eh mana
idan ba homo
kai
ko sanitizer
why
ko sabulu
kana ruwa